ikienda straight, iende tu straight. Wow, so cool, it look nice. Ah, bwana fikiria ni pilau.
Amka shika hapa juu na mvuto. Kana hii.
Twende.
You can roll this here on it.
Mm-hmm. Clear. Nice work. So badai.